I gotta shave, I gotta shave. My chops are nice, but my chin is not. Yeah. I cut myself, and now I'm bleeding. Nope, just kidding, I use an electric razor. Yeah. What is aftershave? I'm not really sure. I'll just use this Listerine. Yeah. I just shaved. Now my chin is nice, and my chops are still nice. Yeah. Did I really shave, or was I just lying? What is the meaning of life? Yeah. Crap, that's my roommate. He's about to come in. I'm singing about shaving. Oh boy. So, da 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 da